3, 2, go. Turudi sasa, chumba hii tu. Kenya, pole bwana.